Yes, turabona mukije bakunzi ba Imperial TV, turabona mukije bakunzi ba Be Le Money Boy, turabona mukije bakunzi ba Pooh Ja Flavor, twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeye. It is me kuri microphone, kuna manda yibabwira ino voice mi sosemo yumvise umenye ko ari myozeri update ikintu kiko kiratrendinga cyane kuri social media. Uno munsi hitezwe indirimbo y'amateka cyane, indirimbo ikaravugisha abantu benshi n'abahungu babiri ni Kiri Kuna Double J. Iboneka ko abantu kubiboneka ko basigaye bafise igikundiro kinini cyane mu bafans b'umuziki ndondi. Ni indirimbo yitwa Nzoduga, Jean Sera Jean Nzoduga muri Imperial TV. Byanse twese tuca dusubira ruguru, hama reka tubakanye mukurikire amwe mu ma challenge ariko arakogwa kuri iyo ndirimbo. Biruka ko indirimbo irindira n'igishika jinsi cyane. Hama mugire ama subscribe kuri channel ya Kiriku, mugire subscribe kuri channel ya Dabo J, mukurindira ko babaha indirimbo yabo imeze neza ifite amasana genda yivuze genda amaze kuyibona. Iyi ndirimbo imeze neza, isukuye, amasana ameze neza. Hama mukubandanya mushishikara muraba ibiganiro bya Imperial TV, mugire subscribe no kuri channel ya Imperial TV, mubandanye muheza kigwa. Ciao ciao, yarimi kuri microphone.
Sha, nivya nka gose nzoduka.
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 Nivyanka gose nzoduka.